bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru yaranzindi tiko turasozera tera ku ngingo zikurikira ibanki inkuru y'igihugu ngo yiyemeje kugabanura iduga urugero rw'iduga ry'ibiciro gushika kuri 8% byashyikirijwe n'urongo ibanki inkuru y'igihugu hari ku munsi wa gatanu n'abakorera mu gisata c'amabanki n'abanyagihugu bo mu gatumba bimuriwe mu kibanza cy'Imatyazo muri komine Mubimbi intara ya Bujumbura kubera imyuzuri irabasaba leta kubakira inzu zirinda imbeho ibyo nabyo nyene twabibateguriye murano makuru yaranze iyi ndwi isangwa ikaze dasiye kubaha ikaze Ibanki inkuru y'igihugu ngo yiyemeje kumanura urugero rw'iduga ry'ibiciro gushika kuri 8% ntibyashikijwe n'urongo ibanki inkuru y'igihugu mu nama n'abakorera mu gisata c'amabanki ku munsi wa gatanu Edouard Norma bigenda ko akaba yamesheje kandi ko urugero amabanki aronderera k'amafaranga muri BRB rwagumijwe kuri 12%. Tumukurikire
twatumiye amabanki abikorera twabo abo dusanzwe dukorana mu bikorwa by'iterambere nka za FMI na za Banque Mondiale kugira ngo turabire hamwe ingene iby'ubutunzi byifashe haba mu gihugu mu karere mbere no ku isi yose hama turabe ingingo twofata kugira ngo tubandanye tworohereza ubuzima bw'abanyagihugu na cyane cyane mu ntumbero y'uko tworaba yuko ibiciro byobandanya bigabanuka n'ifaranga ry'Uburundi rikabandanya rigira agaciro muri iyi nama bafashe ingingo zitari zike iya mbere ni uko tugumiza icyo nokwita igiciro fatiro ibanki nkuru ihereza ko amadeni amabanki ku bice 12%. Ivyo tukaba twabigize kuko kugira ngo tubandanye dutuma amabanki kuja kurondera amafaranga mu banyagihugu ivyo bita epargne canke amadepo aho kugira ati baje kuyarondera mu banki nkuru y'igihugu muzindi ngingo twafashe nuko tuzobandanya dusahiriza cyane cyane igisata cy'uburimyi n'ubworozi kugira ngo bashobore kuronka amafaranga bakoresha mu migambi yabo ivyo nashaka no gusubira kubyibutsa abanyagihugu yuko afise imigambi y'uburimyi n'ubworozi bashobora kugenda mu mabanki bagasaba ingurane ku giciro kitarenga 8%. N'izindi ngingo rero twafashe ni uko ibintu bizogenda bigenda neza cyangwa uko bizogenda kose tuzoza turabwira abanyagihugu uko ibintu bimeze kugira ngo baziramenya mu ngingo bafata uko ibintu bizoza biragenda muri kazoza.
Ibanki nkuru y'igihugu ngo igiye kuja iragura mu madolari inzahabu zishowe n'amakoperative byashyikirijwe kandi n'urongo ibanki nkuru y'igihugu ku munsi wa gatanu ku makenga ya bamwe kwishyurwa ry'ubutare mu biciye mu binywabi mirekanyange yarabikwirikiranye
muri iyo nama y'ibanki nkuru y'igihugu ishira habona icegeranyo cy'ubutunzi mu gice cya mbere cy'uno mwaka yongera yerekana uko ubutunzi bwifashe mu gice cya kabiri cy'uno mwaka bamwe mu bitavye iyo nama bashikiriza amakenga kwishogwa mu kinyegero ry'ubutare mu bihugu bibanyi Denis Nshimirimana ni wo mu kigo cy'ubudandaji CFCIB. Amakuru adushyikira avuga ko hari inzahabu zishorwa mu kinyegero zijya mu bihugu bibanyi amafaranga avuyemo agaca agaruka kuvunjwa ku isoko mbega nta kuntu muraba neza icyo kibazo cy'ubutare na cyane cyane inzahabu n'ubutare bwa twate kugira umuntu agereranye amafaranga ubwo butare bugugwa muri ibyo bihugu nimba bugugwa menshi muri ibyo bihugu mumenye ko buzokomeza kugurishwayo
vont passer en contrebande.
Kuri uwo mwitwarariko Edouard Honorama bigenda ko arongoye banki nkuru y'igihugu amenyesha ko BOB igiye kujiragura inzahabu z'amakoperative mu mafaranga y'amadolari.
Kuri ivyo navyo bijanye n'ubutare murazi yuko hariho itegeko rishasha ariho kugushikwa ahabona zotuma abantu bakora mu bintu by'ubutare boroherwa na leta ikagira ico yunguka. Rero ibanki ntihagaritse ibanki na cyane cyane mu by'inzahabu izobandanya igura inzahabu kugira ngo tuzishore natwe hanze kugira tushobore kuronka ya mafaranga mva makungu nkabafatiye naka kajyo yikubwira na cyane cyane ajya mashyirahamwe yimba ubutare yuko yozana izo nzahabu muri BRB turazakira kandi twafashe ingingo yuko tuzobahereza amadolari kuvuga tuzobahereza cash y'amadolari kuko hari igice twara turi mu Burundi mugaho tugiye kubahereza amadolari ama natwe tuce tugenda tuzigurishe zamaze guhinduka icyo no kwita najyo nyene inzahabu ifise agaciro k'ifaranga mva makungu cyo bita euro monetaire.
Muri iyo nama hanamenyesheje ko politike y'ubutunzi bw'igihugu ari iyo kugihe gito kandi kwiduga ry'ibiciro ihindagurika ry'ibihe n'amadeni menshi leta ifise ari bimwe mu byatumye ubutunzi bw'igihugu buhungabana mu gice cya mbere cy'uno mwaka.
Rakoze mugenzi wacu Mireye Kanyange mu gisata cy'umutekano naho bamwe mu banyagihugu mu gisagara cya Bujumbura bakiriye gutandukanye ingingo ya sohowe n'igipolisi yubuza gutondesha imodokari imbere y'ituro by'igitoro mu gihe baba batariko baratanga igitoro. Bamwe bakaba bashima iyo ngingo bakabona ko ije ku mvo z'umutekano abandi nabo bakaba bidoga ko bitazokoroha ko abantu baronka igitoro muri icyo gihe bose ariko bagasaba leta y'u Burundi gutora umuti wikena y'igitoro. Twakurikire
je madimisi mbona ibibazo duhurira navyo ku mastasiyo dutondekeje imiduga nk'imiduga myinshi usanga ariko yarukogwa ama retroviseur ama pièce runaka amatara nkarafu wapaze je bantu retroviseur ngo dutondeye ibitoro sanga retroviseur yagiye rero iyo ngingo genda yishigikira kubera nubundi hari gihe utondo ugasanga umaze yinga mayinga biri station nta gitoro kuraronka
iyo ngingo nta kintu zihindura kinini ya ngorane twadusanzwe dufise amazo kunguruza abantu n'ibintu ahubwo ije no kunyura ibyari bisanzwe bihuhu uko ufete twaza tukarindira kugira dushobore kumenya ko kiza kije tugashobora kuronka naho naba bitari byoroshe mugambi iyo ngingo yo kubaca badukura ku mastation bwo kumera mahara bataba hafi ya mastation araba sanganye ne bateza kuzisigaho bakaja kwimunganya mutundi kubata gusanzeho imodoka barayitwara plaque cyangwa bagazana ya depanese bita Mykong ikabitwara urumva byose nta solution imwe imwe muri byose bariko muri zo ngingo badufatiye
iyo ngingo yarije nko kugabanya ibibazo bimwe bimwe bibera mu mabarabara ariko ikindi nacyo catugirira ko natwe kikadukora ko nuko iyo kije tutofata ubimenye nka bene station kuko babazi ukuntu cyo gitoro kiza kuboneka bacha batuma ko imiryango nayo gakina bakabagenzi nka twebwe tutagira abo abatubwira cusanga kugira ngo tushikirwe cyangwa kugira ngo gaburire umuryango cyangwa kugira ngo uronke icyo ufungura cusanga natwe ari danje
cyo no saba ni kimwe nuko leta y'u Burundi yo kwiga ingene igitoro cyoboneka an abundance kugira ngo ibyo bibazo byose bizo
isekeza ligira kabiri yo kwegeranya umwimbu w'ibigori mu kigo anagesa udotangura ku munsi wa mbere mu itangazo umushikiranganje w'urimyi yashyize abona ku munsi wa gatanu yamenyesheje ko ko isekeza rya mbere bari begeranije umwimbu w'amatoni arenga ibihumbi 36 ari nacyo gituma bari bahagaritse kwegeranya uwo mwimbu. Tumukurikire.
Kwiri sekeza rero twatanguye ubwa mbere twarashoboye kwegeranya umwimbu urenga ibihumbi 36. Uwo mwimbu rero nk'uko mubizi wakiriwe mu mahangare mato mato ari mu makomine ariko byarabaye ngombwa yuko tubanza guhagarika huko ayo mahanga rira amaze kurengerwa bigasaba rero yuko ayo uwo mwimbo twa twaronse tubanza kujana ku mahanga manini manini yoyo ategekanijwe neza kugira ngo umwimbo ubikwe neza kuri uwo munsi rero ubushiranganje bw'ibidukikije uburimi n'ubworozi umenyesha abarimi yuko isekeza rya kabiri rigiye gutangura kuri uwo munsi wa mbere itariki zitatu kwezi kwa gatandatu iyo sekeza rikazomara indwi zibiri rikazorangira umunsi wa gatandatu igenekerezo rya 15 kuri uko kwezi guca gutangura bivanye rero nuko ikigo anajesa kitashoboye kumenya umwimbu usigaye mu mihana y'abenegihugu abimbuye bisaba rero yuko abenegihugu kuva kuri uwo munsi wa mbere bazana umwimbu wabo kugira ngo babanze babandike babahe n'icyemezo cy'umwimbu bazanye gutyo rero leta ishobore kumenya umwimbu n'uburyo bukenewe tukaba rero dusaba ko abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano boguma hafi ikigo anajesa cyane cyane kugira ngo tugume mu ntumbero leta yatanze ni ukuvuga yuko isekeza ryo kugura umwimbu riraba abarimi gusa barimye bakimbura ntiriraba abacuruza baranguye nicyo gituma rero n'umurimi kugira ngo bamwakire umwimbu nk'uko babizi atiza kuba afite icyemeza yuko abajeje intwaro hajya bamwegereye yuko bemeza ko ari umurimi tukibutsa kandi yuko uzofatwa ariko agurisha umwimbu kandi ari umucuruza yuko azocahanwa nk'uri ko arakora fraude kandi azohanwa bimwe byivuye inyuma
nayo kukijyanye nuko hari bamwe mu barimyi bashoye ibigori ariko mu isekeza rya mbere batari bwaronke amafaranga yabo kugeza ubu umushikiranganji w'uburimyi Dodico Prosper akaba yamenyesheje ko isekeza rya kabiri rizotangura bamaze guheza kubariha amafaranga yabo Abanyagatumba bimuriwe mu kibanza Imatyazo muri komine Mubimbi ntara ya Bujumbura kubera imyuzurire basaba leta kubakira inzu zirindi imbeho babagira neza nabo babafashishe ibisaswa kuko ibyabo ngo byatwawe n'amazi basigura ko amahema bashikijwemo mu bucagucagu avamwo igikonyozi abarongozi biyo site barashima ariko ifashanyo zimaze gutangwa Omendo wayo yari shiki Matyazo.
Hejuru iyo bugire buce amama cyatangura gukoroka.
Kubitse bishinze bitewe kwa makoma. Impome z'izo nzu bavuga ko ziva zifatanye zikagabugwa n'uduhema kubwo gutandukanya umujyango n'uwundi. Zikikujwe n'amahema, mbere n'ibisakazo n'amahema masa. Umujyango umwe wahawe inzu y'imetero nka 5 kuri 2 hatitaweho kubungana. Uwo abantu babiri ugahabwa inzu ingana n'iyo w'abantu 10. Site Matyazo imaze kwakira imijyango ya baba 600 iharugwamo abantu barenga 1,600 ifise ubura budashika 350 ariko inzu nshasha ziguma zubakwa abatararonka aho bakika umusaya basaba indara bamaze kuharonka abavyeyi n'abana bose hamwe bakarara muri iyo nzu itagira icyumba aba bahaba bita ihangare
buraho twaronse ikintu twita hangare nko mu papa afise abana 8 akaba ari mu kantu katari mu cyumba ibibazo ku muryango
ahantu uburaro baduhaye aho tuba nta cyumba kirimo ntabwo hikinze turi hamwe na hamukonye
ikibara gishinga ubu nimbeho bavuga kwikanyisha uburabira bibisasira hamwe n'ivyifuko bakabura gatiro
turahanzwe nibyo tujyamako hasi harakanye hejuru iyo bugire buce amama cyatangura gukoroka nk'imvura tukaca tubura rero ku buntu tujyama leta n'umubyeyi dufasha mutumatera
jewe maze imyaka 69 ariko rero akabeho bamwe bamwe tundi turyama urajije akarago hasi usanga munsi kakanya ari amazi n'ukuri bo dufasha bakaturondera nk'akantu koda turaryamako
ntutandukanye umurango n'ijoro kumbeho ya benshi usanga kwegereye imbabura ku mbeho nyinshi ku murango
ababa muri icyo kibanza bamaze guhabwa imfashanyo zitari nke zigizwe n'imfungurwa n'ibitari imfungurwa nk'ibirago ubureta n'ibindi Abdul Karimu arongoye abandi yemeza ko utwo turago tudafasha kinini agasaba abagira neza kubafashisha imatera mu mugwi w'igihugu jejwe gukinga no gutabara abashikiwe n'ibiza n'isibe barabahumuriza General de Brigade de Police Anise Nibaruta awurongoye avuga ko amashyirahamwe afasha muri icyo gisa gufata nkirijejwa bimukira OEM ariko yitegurira kubashira ibindi bintu atari mfungugwa nk'amasafuriya amasahani n'ibindi.
Arakoze mgenzi wacu Omer Nduwayo ningaha amakuru makuru yaranze indwi tiko turasozera cyarangirira ndabashimira mwebwe mwese 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 mwese